irira benede tamubage imana muyiringire nacyo muzagiburana dinambara nibije egezo muhura nabyo bize kubarwanirira
Shit.